Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunzi bacu twizere ko muri amahoro aho muri ko muradukurikira President wa Amerika Joe Biden kwa kane yarashikirije ijambo gerekana ingene igihugu gihagaze haturi ni ku rusenge rw'ahakorera Ijwi rya Amerika hegeranye gato ni namashinga mateka ya Amerika hariya mubona naho rero hakorera inamashinga mateka ya Amerika niho President wa Amerika Joe Biden yashikirije ijambo giwe ryo kwerekana ingene igihugu cifashe imbere yuko Biden yinjira muri Congress habanje hinjira abagize leta yiwe barimo umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu ariwe Anthony Blinken inyuma yiwe haca haza Janet Yellen ajeje ikigega cha Amerika umushikiranganje ajeje ivyinyigisho siho yarari kuko Biden yari yamuretse ko atoza kugira ngo hagize ikiba atanumwe hari bose bari muri Congress hagire gitabara mu byo rero Biden yashikirije ahanini hari mu bitandukanye ha ubuzima bw'igihugu vya politique ubutunzi n'ibindi yakiriwe nakamo kabamushigikiye baririmbira rimwe bakoma mashi bavuga yuko bifuza ko agaruka mu kindi kiringo c'imyaka 4
My fellow Americans.
Ijambo rero yavuze yashikimikiye ku kamaro ko kurengera demokarasi haba imbere muri Amerika no hirya no hino ku isi. President Biden yavuze ko demokarasi ku isi ibangamiwe.
What makes our moment rare?
Ikigira ibihe byacu bidasanzwe ni uko ukwishyira ukizana na demokarasi byugarijwe icyarimwe haba hano imuhira n'imahanga. Imahanga Putin w'Uburusiya arimo kugaba ibitero kuri Ukraine ari nako ateza akaduruvayi mu Burayi no hanze yabwo. Niba hari umuntu muri iki cyumba utekereza ko Putin azahagarika Ukraine ndabizeza ko atazabishobora.
Yasabye abashinga amateka ba Amerika kwemeza vyihuta amafaranga mashasha yo gufashisha Ukraine. Biden yashimagije kandi ico yise inguvu zishira hamwe gishinze kwivunira umwasi hamwe OTAN agira ko yerekana umushikiranganje wa mbere w'igihugu cha Suède yari umutumire adasanzwe w'umutambukanyi wiwe Jill Biden yari yamutumiye kuko Suède cari gihejeje nico gihugu giheruka kwinjira muri iryo shirahamwe ryo kwivunira umwasi hamwe OTAN. President wa Amerika Joe Biden yaranagarutse no ku ntambara ibandanya hagati y'umugwi wa Hamas hamwe n'igihugu cha Israel. Biden yavuze ko Israel ifise inshingano zo kucungera abasivile bo muri Gaza. Muyindi president wa Amerika Joe Biden yavuze harimo ingingo ya sentare ntayinyuzwa ngaha muri Amerika yo mu 2022 iburizamo itegeko rijanye n'uburenganzira bwo gukorora inda kuvanamo inda akavuga yuko abiyamirije iyo ngingo batazi ijambo canke igihagararo abapfaso nibo ngaha muri Amerika bafise mu bijanye n'ubutunzi. President Joe Biden yishimiye uburyo yavanye kino gihugu muco yita umwobo carimwo inyuma ya COVID-19 agira ko atanga ibitigiri bitandukanye vy'ico yashoboye gukora kugira ngo ashobore kuduza ubutunzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko yashinze imirimo igera ku miliyoni 15 mu kiringo c'imyaka 3 yongera avuga ko yagabanije umushomeri ndetse n'agahigo yaciye ka miliyoni 16 z'abadolari ya Amerika z'abanyamerika batanguje imirimo yabo mito mito. President Biden yaranavuze gato kuri kubukeba buri hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa cyane cyane kubibaza yuko Ubushinwa bushobora kurenga muri Amerika. Yavuze yuko mu nshuti ziwe z'abarepublika n'abademokrati harimo abibaza yuko Ubushinwa buzorengana Amerika mu by'ubutunzi acavuga yuko abibaza gutyo bariko baracurika ibintu kuko Amerika idashobora kuzosigwa n'Ubushinwa Ubushinwa butazoshobora gusiga Amerika. Nkuko rero biri mu mugigwa inyuma yo kwerekana ingene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashe mu ijambo ryiwe aba republican aribo umugambwe Joe Biden atarimwo baraheza nabo bagaca bamwishura baramwishuye. Uwamwishuye rero yari senateur Kathy Bitz yavuze ku izina rya bagenzi biwe
the truth is we're all worried about the future.
Ukuri nuko twese duhangayikishijwe n'ahazaza h'igihugu cyacu. Igihugu gisa nk'ikirimo kunyerera ku buryo abarimo kubyiruka ubu badafite amahirwe nk'ayo twagize ndetse nta mudendezo bazagira nkatwe. Nk'ubu mpangayikishijwe n'uko abana banjye batazigera bagira amahirwe yo kubaho inzozi zabo z'Abanyamerika.
Senateur Bitz yavuze ku izina rya bagenzi biwe yavuze ko Biden ari umuyobozi atagifise inguvu afise intege nke cyane kandi ateye ubwoba n'ikibazo cy'abimukira yongera acishamo ijisho ico yise imikorere yiwe itameze neza mu bijanye n'ivy'ubutunzi hamwe no migenderanire y'ubanyi n'amahanga. Biden ariko akora ico bita ikinamico kwisi nuko yari Diane ni nahazwe ndabifurije kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose.